wafidie nso nyinaa nyama mu nyinaa akɔ aba yɛni asɔ monkɔ so a mmra mo ne mmom na yɛne Dr. Yabo a ɛnkyɛ nea Awurade nam no so a ɔde ɛma yɛn ɛyɛ saa nnawɔtwe yi na menhyɛ bibiaa ansa na ɛbɛhyɛ dwumaden ase na Dr. abɛtoa so no mɛto me nsa afrɛ yɛnnuabaa Angela Aboagye a ɔwɔ Napoli. Ɔno na ɔda ɛyɛ health and temperance ano ɛwɔ Napoli nti ɔbɛdi yɛnim ɛwɔ mpaebom nti ahobrɛaseɛ mu woma yɛne ne mmɔ mpaeɛ.
Mia mompae yedimafo ne abankese emi nyame o madawase e wonhweso pa ne bambo a wodi aboye enwumre mu ye hie mu bi mu wa me ye hu si ye nipadue ye wasori fie nti wonam wako aso e chirechire ese ne ebe ya wasori dan ebenya ahoden mia mobo na boa ye ntimi ntie ne efe ni dwuma na wo wasori dan ntimi nya ahoden na enye adwuma senia ese et docteur social sa kasa fani mo na yentie wasem ye da wase suweti ye odoba yesu kristo din mo nti amen
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 eda yenia ba angela ase wo empire a wabo aman enti sebre ibra yen semre no ndiri se doctor yebu a mehunu ewo so doctor yemo akwa ba na menhyira bebre na ne odema ene so yenu se doctor wo adisiaso nko edemai ntoba ono ankasa no enu de ya na brofo no mudu ntia de so no a ti doctor okwan ne da ho
yo ba munyina akwa ba bim ba aye na wotwi juma dia aye yi asi ho oba dia da roma wati ewie mu amaye wona ewa juma mu bi omutie ye etie wona wofie nsoso nyame ada roma once so 8 years. Maybe be a utie ye biano. A ye Napoli asafo, ene Frankfurt asafo. Asafo on penium four. Ene mu a ye asom penium four. Apomodin crabia. Unina si yama munina akwaba. A bedroom a dear no eso. A ye moson for Doctor Yaboa. And na maybe dimu enim. Na minim se bibrina no. Muni bibi a chairman na media me didi any mu kakra, not yes yenina no yetimi esya bibi. Midamwasi, ebium enra yeshiai na mepamcho obi waso obiti mi akai emra dia diana mi pamucho yesuya ye, mada roma, obi a biti mi do peso wakasa biti me bi no wakasa pamucho.
Tabaku ame kaye upotre ensuo enwa disia
yo na bajo topic bena enra ye no enra peso obi kai se enra ye ka bibi fa bibi se o meda sipa
me pa che ye sie bibi fa yakoma ehun
yakoma
and I think so ma would edi kan o ma ye tipsy bi a e be boa ye e kwa ye be fa so exercise ye be say ye didi ye no so would kan e no sha sansa na o dey additional no e to as
madam wasi na pam cho bi so betimi aka me aye nyane nra me bobo fruit bi so se sa fruit we ye ni vegetables bi se ye timi nya bia e betimi aboa ye but we betimi aka ba ko mienu bi atere abra ye right na edition mo
pacho o mai musa potato eye mai ti yamo modern se potato no yebidi afen so ye no a ye nsusu e ma ne mere na ye chin so a ye nsusu e ma no enchine eno so o kan no ho asenti me obi so ato aso
okay pacho bi bit me so amai bi e opani aka potato so ho asem pacho de bi bi na o kai aduane be ho asem bi na o kai se ye kan se e bo akoma no pa yi
Dog and Pacho hit a man in session.
The Pacho, which Macassar?
Kann jemand für mich übersetzen? Ist jemand dafür, ist jemand da?
Was ist er?
Ja. Ach so, okay. Er hat gesagt, wir sollen Kartoffeln, Brokkoli, Apfel und wir sollen abends nicht so spät essen, sondern eher so Tee oder Brot und uns viel bewegen, nicht immer zum Beispiel unsere Kinder darum bitten, hol unsere Fernbedienung, sonst halt viel bewegen und so. Ja.
Oh. Mati hwekwa ma ho mati bronkoli kakra wo nti ye be fa ne se a ye da se ba chu bia ma ne sa so obetima akasa ana ye de
Pacho,
se ai
Pacho,
e
Pacho.
wono a yo 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 me da se me da mo
Me
ase bi
Pacho, se metia,
Okay. Yɛka sɛ yɛdi a yɛmɔ mmɔden sɛ ɛma yɛ mpane ɛhono no yɛmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtumi ɛde ɛhono no aka because it contain a lot of fiber ɛbɛtumi aboa yɛ yɛda ase bi nti yɛda mo nyinaa ase sɛdeɛ yɛsi ɛkeka kɔ na yɛsi ɛrekɔ ba no ne a mepɛ sɛ yɛyɛ recap kakra na mokae deɛ no a yɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ a ma ɔwura mfi na mepatɔ meka sɛ afei no mu nyinaa no woantumi koraa no wobɛtumi ayɛ check up dodoɔ bɛsɛn ɛwɔ sɛ wokɔ woantumi koraa no how many months ansa na ɛwɔ sɛ wohwɛ sɛ bosu owie de duru saa particular months wei ɛsɛ sɛ wokɔ ɛkɔyɛ check up patɔ wobɛtumi akae me
Pacho, edi busumi nsia bi a ɛsɛ wotumi kɔ check up 6 months
patɔbosu
bi.
mesɛn
Busumi nsia 6 months.
meda ase paa yɛda ase paa da ase nti yɛka kɔ yɛ anim na kyerɛ sɛ ɛno ano no pato obi bɛtumi ama me obi nso bɛtumi aka yɛ biem symptoms bi a biribi yi ne ho adi wɔ nipadua mu a ɛma yɛhunu sɛ ɛyɛ yareɛ wie no ɛyɛ akoma yareɛ wie no ɛyi ne ho adi wɔ mu bɛtumi aka baako mmienu bi akyerɛ yɛ anaa obi kae
Yako dokta hamse no ano ye ba no na wo kan se wo se wo ye kon entin no wo se ene ke ya bo dwase entin no wo se ene ye ke chese nso kese wo se so se 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 ye yo ya ve pa ne ke ne hu se o ben sa eni yare ye no ya ni ame so me to so no.
Medase paa pani medase paa nyame nsusu nhyira wo paa ye woayɛ adeɛ ɛno nti sɛdeɛ yɛde kaekaeka no ebi wɔ ha wontumi nhome yie ne nyinaa ne yɛka ho asɛm ebi wɔ nso a ɛyɛ fatigue ɔyɛ biribi kakra bi a na wabrɛ na pains ahodoɔ ebi wɔ hɔ no nso a ofiri sɛ ɔpɛ sɛ ɔfe ne nyinaa saa nneɛma no ɛyɛ continuous da biara no a ayɛ ana yɛpɛ sɛ wura ɛne bi hɔ nso so a yɛkaa sɛ onya leg pains nti no yɛnhwɛ ɛno a yɛsua nneɛma bebree ɛfa coronary heart disease ɛyɛ akomayareɛ no yɛsua nneɛma kakra nti yɛ ana mempɛ sɛ mewura bɛfi nti na ama yɛkɔ back na yɛkaekae yɛ hɔ sɛ yɛsua biribi saa di no yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛtumi ayɛ deɛ ɛbɛyɛ adi so saa ne ayɛ nsoso ama no ayɛ fɛ ɛno a yɛma health tips kakra ɛma yɛka sɛ exercise yɛduro yɛka sɛ yɛyɛ fasting a ɛyɛ medicine paa yɛ fi sɛ ɛboa control blood sugar no yɛka ho asɛm sɛ ɛyɛ saa tips yi a mede ma wei deɛ yɛntɔno drasol nti anaasɛ pharmacy anaa apotheke or whatever baabi a wobi a bɛsi afrɛ no biara no yɛntɔ nti ɛno a mede ma wɔ no deɛ wokɔ a na waawɔ fie a wobɛtumi ayɛ paa ayie yɛndi natural food because mese sɛ waaduane no anyɛ waaduru a waaduru bɛyɛ waaduane nti meka ho asɛm paa ayie meka ma wote aseɛ sɛ cereal nso so ɛyɛ aduro ade nti a because mema wote aseɛ sɛ ɛboa improve immune system no ɔna ada hormones bi te sɛ endorphins release into the system a ɛboa kutia pains ɛwɔ yɛ system nti cereal ɛyɛ aduro kɛseɛ paa ɛna bi mo so yɛkaa sɛ fruit and vegetables nso so yɛ aduro ɛno nti yɛ mɔmɔden ye na sleep ye nya rest nso so e ye dru ana ye ka se early morning sunlight no aye contain vitamin D no nso so e ye dru kese ye pa e bi na enam se ye ye ha no awia ne timi pii ntem sa no e bo aye by the free 233 e ko no nyina no vitamin D no aye exhausted asa nti free ho ko no oni nem mu a anhwa obenya problem ama skin no nti e ye ade aye so vital yo me ma tips bi na ye wura mu ene de e besu ano e ho ade every day bi an e be ma tips kakra be mi nu mi nsa bi na ye de ase ye ho ya me pa cho de to su bi mu pa so ne se loving yourself sa wo do wan kasa wo ho no aye e duro kese e pa e ye sa wan kasa wo do wo ho if we say sa wo do ho a ye di kan e promote you a very good health care wo be sho ho su ye se e me pese me kwa kudi dia dia wi na manya wi na manya wi to loving yourself aye medicine to yourself because we will be our young person onya wadwen say wo pese wo ko na wo ko no no nsa wo ko ye niam a ensem fa entabia do you will choose a good lifestyle a ebeboa wo ye medicine pa ye ebeboa nso so ama wo a protect your mental health na ma wo nso so wetimi aye de be enyi ache na ye do afoforo nso so aye eduro pa kesi efise so wo nua ho hian wo a na wo how bi mu ana wo bobra bi a ebe ma ne nkwa na so etwa a obedwene ne ho na obedo no na obeboa no ama na etimi akon efirisa ne ema no enyina eho ena gratitude obi ye bibi na wo kire wani so a e wo sa de na wa ya ma wo no mu no e ye duro kesi adin ti efise eboa eboa ma eye wonso so no immune system no etimi nya ahoden pa eyi ana eboa so so te pressure so pa eyi enti eya na ye ma compliment no na ye smile no eye very 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 good pa to be ade ma wa danase na eboa pa eyi enu enti ye mo a ye ho e pa eyi ana ebie mu so so ye hwe se yɛma nneɛma bi afiri yɛ ho yɛde yɛnnua ne yɛnnua yɛ ho yɛ ho mfonsoɔ ɛkyɛ yɛ ho yɛ ho no ɛyɛ aduro kɛseɛ paa ɛyi ɛfiri sɛ dabia meka sɛ nnipa onyankopɔn de dɔteɛ na ɛbɔɔ yɛi nti wonam hɔ no woyɛ dɔteɛ ɛno nti sɛ wofa obi ho adwene hyɛ wo tiri mu a wode dɔteɛ na ɛresisi ɛyɛ w'adwene no ne wo ntini mu afei wobɛhu sɛ wohu nnipa no a na wakoma ɛrekɔ soro afei wobɛhu a sɛ wobɛtumi fa ho kora na wanya pressure because dɔteɛ na wafa hyɛ wo tirim ɛmmoa wo and unti yenyi ni nyina mfiri ye ho na yenyi oki free and na me ma woti ase say God created the nerves so beautiful and so clean nanka I body nhwehwe mu no de senka nerves no a edi moja ne koma koma no ke problem bi beba ho a nka about 80 years and I was saying ye encounter sa problem bi ti say pressure any other diseases but say say enam niema ne ye didi ene niema bi a ye ye nti ama yentimi enni saa nneɛma no so nti ɛnɛ yɛde saa tips wei bɛsi ha ɛyɛ Wednesday nyame yɛ adom nso so a yɛbɛsan nso so ama anada tips bi a ɛno nso so ɛbɛboa yɛn paa ɛyɛ nti amkyɛ baabi a wobiara no na wɔretwiri bi gu hɔ sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa wo na wo nso so woadeɛ bi a woreyɛ biara no nso so woatumi asua biribi nso so ayɛ deɛ ɛbɛyɛ afiri mu nti mɛda mo ase bi na mama mo akɔ aba aba dwumadie no ɛso me ne mo na ɛyɛ ɛno nti me nkoa me ntumi nyɛ nti yɛma yɛho akɔ aba ebiem asɔfoɔ ne ɛmu asafoma ne adɔfoɔ a wɔmohwɛ na wɔmotie yɛ nnɛ anwummerɛ yi ne nkyia kɛseɛ nso so firi ɛyɛ Hamburg asafo ɛma mo nyinaa na ɛnɛ yɛyɛ sɛ yɛbɛsua biribi afiri diabetes the kidney and then the liver ɛno nti yɛbɛka ne sɛ diabetes nephropathy diabetes nephropathy yɛdi kan awura yɛyɛ kidney no deɛ no ho na deɛ mepɛ sɛ meka paa ne sɛ ɛnyɛ diabetes ankasa na meba bɛka ho asɛm ɛfiri sɛ no deɛ ɛka me kora yɛ sɛ people don't want to even hear about it amanfoɔ mpɛ kora atie firi sɛ its like yate a so ho ɛsɛ yaka tea ka tea nti no okan na ese ema nipa no filipia se biem aha ema nipa filisa bia bia biem di ama na ibibia ewo ho Nti ɛkɔba asaa no na kyerɛ sɛ akɔyɛ biribi a ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛtumi ahwɛ ɛkwan a ɛyɛ mpamkyɛ wo ɛyɛ dabitis no ɛfa so a ɛha nipadua akɔ a ahodoɔ no ɛno na yɛba bɛka sɛ ɛbɛyɛ a wobɛhwɛ wo ho yie nti ɛna yɛatwi so diabetes and the kidney health diabetes and the liver health because diabetes na wanya no anyɛ sɛ wanya no saa kwa na ɛsan wɔ nsunsuansoɔ ahodoɔ ɛwɔ nipadua no akɔ a no so ne no ɛne na meba bɛbie mu kakra ma wate aseɛ sɛ deɛ nti ayɛ a na a yɛbɔ diabetes ho dawuro da biara sɛ montwe mo ho mfiri ho montwe mo ho mfiri ho no ebia na ɛnyɛ kasa tententi because ɛnɛ kɔ yɛka diabetes wɔ wei deɛ yɛate a nto da bi a yɛate biara nso diabetes ɛyɛ increase day in and day by ɛno nti na we are looking up to the diabetes and the kidney health na yɛba kidney no ankasa a yɛba kidney no ankasa a bato yɛntie no yie na duru sɛ yɛabusa questions no a yɛtumi abusa ma no ayɛ kama mepatwo diabetes no ɛwɔ hɔ ne nsunsuansoɔ bɛyi ɛna ɛwɔ ɛfa kidney no ho ɛno na yɛba abɛsua ho adeɛ nti mepatwo diabetes no deɛ da nkyɛn ma yɛhwɛ kidney no mu kakra na kidney no ɛdi mfasodeɛ bebree na ɛwɔ nsunsuansoɔ kɛseɛ ɛwɔ nipadua no so it plays so many vital roles ɛwɔ yɛ system no so ɛno nti first of all no adeɛ baako a kidney no ɛyɛ power yɛ system no no a menom mmienu mepɛ sɛ yɛsua ne nnɛ paa no ɛyɛ sɛ ɛmaintaini ɛyɛ fluid level ɛne sɛ obi biara no a wanom nsuo na wonom nsuo na wonom nsuo no what you will see ne sɛ wobɛhyɛ aseɛ sɛ wodwɔn so so the kidney will start working on these fluids and other liquids abɛwura system no mu no a aboro soɔ no na wɔyi bi de ama wɔ bladder no sɛ bɛyɛ bɛtumi aba abɔnten ama wadwɔn so no wamaintaini kakra no a ɔno wɔpɛ no na ɔno wamaintaini ɛno nti ɛno pa ɛyɛ adeɛ yie biom ɛna san regulate na ɛfilta ɛyɛ yɛ blood no ɛfi biara ɛwɔ mogya no mu no ɛfilta saa nneɛma no nyinaa ɛfilta saa nneɛma no nyinaa nti ɛbɔ mmɔden sɛ ɛbɛyi waste ɛyɛ substance na free yɛaduane a yɛdie yɛ nsuo a yɛrenom and also the medicine so it filtered waste materials from the food and also in the medicine we also take ɛno nti medicine a yɛfa no nyinaa no waste substance wɔ mu deɛ body no fa a ɔnhia bie mu no ɛnsɛ sɛ tena nipadua no mu ɛwɔ sɛ kidney no yɛ ho adwuma na ɔbɔ mmɔden so ɔbɛtumi ayi saa nneɛma no nyinaa yɛdebɛ afiri yɛ nipadua mu nso so ama yɛm na aboa create so many hormones medical ka hormones baako akyerɛ wo sɛ endolphins a ɛboa ɛyɛ wo sere a ɛba wo nipadua mu ma biribiara tumi yɛ fine no yɛaka ho asɛm sɛ all these hormones no nyinaa no ɛboa create na aboa nso so aproduce ɛyɛ red blood cells ɛyɛbɛtumi aboa ama wo mogya ɛwɔ wo nipadua no mu no ɛtumi agete to the normal state ɔwɔ ɛtumi aboa na ɛtumi aproduce more blood na onipadua no ɛtumi akɔ tia ɛyɛ ɛnyarewa na ebi mu nso so no ɛbɔ mmɔden sɛ ɛbɛregulate blood pressure ɛregulate blood pressure paa ɛyie ɛno nti kidney no ɛbɔ ɛso ɛyɛ dwumaso paa ɛyie na ne nyinaa mu no nso so no ɛsan produce ɛyɛ urine waste substances a ɛyiyɛ firi yɛ mogya mu ne yɛaduane yɛnsuo ne and everything bia no it also produces urine sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa na ɛfi bi ɛwɔ wɔ nipadua mu all the waste substances no ɛbɛtumi a coming out na wɔatumi ayɛ deɛ ɛbɛyɛ a passing out through feces and also through urine sweating and other stuff ne nyinaa no ɛpase out ɛfiri hɔnom ɛna bɛ yɛyɛ yɛaduane a yɛadie adan minerals a ɛwura yɛ nipadua mu ɛyɛ potassium phosphorus ɛyɛ calcium ɛne sodium ne nyinaa no ɛboa keep the balance of it ɛma ne mmoro so ɛwɔ nipadua no because ɛboro so a ɛbɛha nipadua no ɛno nti sɛ ɛbɛha nipadua no deɛ a ɔhwɛ sɛ saa all these chemicals and nutrients ɛne ɛyɛ saa nneɛma wie no nyinaa no ɛboa sɛ ɔbɛ maintain the level na ɔma no mmoro so ewo nipadua ne mu because e ba so a eya ade a ebe he nipadua no pa e na me ba cho ba cho beti me the kidney no eya picture na to so ama me na ma me ya hwade bi e wo hanom aha e ba cho ye be hwe kidney no a level no ye hwe kidney no ene na da honom no na kidney no aside na ya hwe no ye be hwe kwan a diabetes no e wonsu nsansu e wo kidney no so a etimi sell kidney no etimi sell kidney no enu nti asem ne se se diabetes no ye kan se eye asikire amoroso no asikire amoroso no kire se senka onipa bia wadidi awie no nipa dua no digestion koso wi a o break ni down na se wono no fa ne die wi na se ekoye glucose a ade ba kwa ekoye ne senka wo senka glucose no use no as energy and just a glucose no body na ntimi anyusu glucose na na ata woni paduam eye liver no store bia dia ka no beta woni paduanim na afie no e do how e brew enu ti sa kidney no ye bia ya fere ho no se eye nephrons no maka ho asem sa nephrons no a e wo ho no no ni dwuma die kese pa obomodin se obedie no so obomodin se obe filter eye efin moja no ani ya yensu ni e bibia ye ne beyi na afin so asa exchange with bringing good nutrients about back to the blood again and unti a play a vital role say na kidney no e see at here sa nephrons na ho ho no is about 1 million nephrons 1 million tiny nephrons nyankopon hu hu is about 1 million and a yesa adwuma ne pa ayi anything pam cho eya vessels ni arteries ni nephrons a eya sa adwuma die we ni nyina no se si kire no bruso eya wo blood ni mu na se nipadua no ntimi enyi bi mfiri wo nipadua na se nipadua no ntimi nyusu eya sugar no ana se glucose no wo nipadua ni mu a de koba ne se a damage vessels no na damage nephrons no because of a situation that does into a damage no enu ti e basa no a e ma nephrons na itimi bo ani yi fin ni ho ni ma ni nyina no entimi mo ano e ma ni nya adwuma pa yi enu ti se ye hwe wo onipa a wote honom na se onipa bia e fin timi mfiri mu ana wo de fie kura wo timu na wo mpra mu wo ko private asabi wo on flash wo ko urinate asabi wo on flash na ni nyina tie dog risi ni mu wo de ana wo kitchen so so wo wie niam na wo huru niam ma esi wo huru mu na sisi wo ya na scent ne te sei enti sai ni niam ma we nyina be tie ni padua ni mu a na afia be poison ama ni padua no enti ekoba sa no a entimi emwa ema kidney no entimi nyade be enye adwuma yi na this process will take about 10 to 15 years before say be chance say e damage enu ti na da bia me ka kire mu say se problem no e ba me pa mcho am ba just for just 1 year it has taken a long time about 15 years and to the for say 15 years na me pa cho problem ya ba you can use just 1 year to get rid of any problem that the kidney is facing it will also take years to deal with it and to protect yourself se ba ya what diabetes ni bi no de di kan no ubetu ho anamo ne e ba ye ba ba chirechire no ubetimi ahu de ne ma ubetimi aye ebetimi aboa me pamjo every 24 hours ibia no yenya enipa 170 people are beginning treatment for kidney failure every internet ifri anopa ikosi anwumre no yenya enipa 170 across the world awo mu I encounter this kidney failure enu nti ubetimi aye de be a develop sa problem we no all because of say the blood vessels no and in the nephrons no ni nyina aye de be I say adenti na say because of one your blood sugar no e osoro glucose no e osoro blood pressure and so kosoro ne do how aba me pa cho obetimi aye free so nti sa na me pese wote ase e fa me da ase pa nyame enhyira wo kwaya wa fa so aboa me sa no ajimpacho enu na yama ekwan a diabetes no faso hakidini no enu ntina na mepese mekyre se diabetes a yegoso da wo kyre wo no ye mpese ebe ha ni padua kwa ne a play an important role in your system no eye kidney no ye mpese bibia be se no odofo enu nti na ya bo hu da wuru se yesre wa bomodin bomodin se be ya obetumi aye de be ahwe se one obetumi akọ hospital no watimi a check check yo ye sugar level no ahwe se sugar no ekose anase ekose enra mo amon timi anjo ne ne wa wo jo ne ye bia no so so no me ma mo ya wa ese nyankopa amon ni padua na amon abusua bia nkasa nyankopo ye ye abusua dua na abusua we die yesrew fa diabetes betu ye abusua anase yesrew yen aye ekọ na abusua yesrew se fa twere bra betu na emum no these are some of the things that we do to damage the genes ai wo ye system ti na me eye kwaku ebo a meti hai se me nom nsa bi na me take hard substances to the system I am destroying my genes enti se me nya sunsunsan so na se me wo a I have passed the genes to my kids and then se me me nya sunsunsan so no a wo mu benya enu nti ye na nanu do mu ko na so ade a ye kan se diabetes de me na bi wo bi wo e wo ye abusua mu because they did certain things or more destroy the genes ni ti nyankopon o nyasabo akwa nyame a o kyerɛ sɛ ndie aduane wei ndie aduane wei ndie aduane wei because onim sɛ saa nneɛma wei get you to the system it destroy the genes and then lack of knowledge my people will perish nti me pamcho yɛn yɛ very careful on the food and everything that we are doing sɛ bɛ yɛ damage ɛyɛ kidney no na nkɔfa wo how fufuo bi anyɛ dɛ bɛ ɛma yɛ this american way so mr mo I'm trying to break it down to pee sɛ bɛ yɛ hebe tumi ate ase when I was compiling it you know it was very 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 difficult because sometimes you need to speak english but I wish I flew in the pee no saa sɛ bɛ yɛ a obi abɛte ase ɛpa ayi and you know there are some vital bi wo a I didn't know how I made them crack it by you know pee no but I would hope say we are learning something here. The most important thing is you take a very good care of yourself and then you follow the lectures as we are going on and we believe say ubenya bibi ayede ben afrimu na what you need at the above ho e by pa eye. So there are certain things you need to avoid. You need to avoid even if you have the diabetes or you don't have the diabetes, you need to avoid certain things in your life. Sebeya en kofa problem en fan koma kidney no. We want to protect the kidney. So when your diabetes need ya, please do listen to me very well. Step by ya, obey me. Ahwe ade a sese wo ye epa ye. So the high consumption of sodium e be ka se salt. Eh yes salt no. I will urge each and everybody say you need to control yourself. You need to control yourself. You need to control yourself because you will never be brave or no more. Odofo kubohun se aduane a wodie no ye beka nkyene ho asem enti wodie me nkoh kra ye beka ho asem on Friday so let's talk about reducing sodium in your food enti nyame at my Friday ye bekyere kwa ye befa so ye be reduce sodium no e wo ye daily food a ye diem ana ebiem yo nipa bi wo no monso so a enam no obedwe nam no so much we need to take care of all these things and too much consumption of a protein we need to be very careful about it any too much of a fat alcohol sanya mani nyina no e wo say yehwe me me nakwa yefo de nka alcohol ni sanya mani yema na bi nka ye mo so enu ameka ho asem na enso so it is becoming unbecoming ye wo fie enso so ye closet mu ni ade ade no nsane sisi wo ye budidi ye twabi ye kwa yie num ni ade ade a ye num guinness ye num star ye num nasofo ye hu se enye hwe but e ye hwe panjorofo message se ye momode na ye hwe ye ho so pa e ye on the things that we are talking about no e bit me atwe ye ho aye de be every ho now we go se diabetes no ba na se kidney no benya problem a aye alarm bi ebo wo system mu ana hu ni ye bi ewo system mu ebe kan se the signs and symptoms bi a eya na dima hu se the kidney no has been affected it has been affected so you need to pay much attention to it the first one that we will talk about it is like there will be a way bi abun se oswati all of a sudden weight loss abun se oswati and poor appetite. Untimin didi ye. You can eat very well. I think Ubenya Sadi and continuously. I feel ye bawo anko no or nine nasino foot ni si from na ankasanoa or anko no e honomonoa. Ubun se a hona stati e swelli. Se e swelli na se wumia ubun se a stati to. And it's either you get it on a hand, you get it on a hand, or your feet, or the ankle. Ubun se swelling as I see a bahono. And now ubun se the person started experiencing shortness of breath. And ipan homia, and yet they be insisisui. O homia, insisisui. O ye bibika krebi so so anwa bre. O ye bibika krebi anwa bre. You see it we say, please do not ignore all these things. But there is something that I would like to talk about. That is why I say general checkup is very, very vital, because hematuria in our pee, you know, sometimes the book on more just say you microscope and you give who say emoja ewo the book on my own, but would you so good abuse him in this. Blood coming out, but I just say in here a microscope and he didn't go to hospital. That is why general checkup is very, very vital in our system. Because I be before impo Ghana, impo Hakranka, ya banwa, you want a system, nine system, health system, you want insurance, I can see a cover, you know, we yet you go hospital and go a checkup. But the idea boy in here, a very, very, very difficult to deal with it. So I will urge each and everybody, say, when to me, uncle, 2 months, 3 months, if you are, go and do general checkup of your system and to know what you are doing. Because who crack car? Now, to me, the car, the call for organizer, call yes, and your man, that's when to me, check it for your body, there, a problem. Can see a path. A beer so no, who will say, Nippon or Johnson, 10 temana, Jopa, or Johnson, 10 tempa, or Johnson, 10 tempa. Very good. And now, you go in a penny being so horn or more because something insomnia. Sandy pano, sign insomnia, no, you can't sleep. But like you get a sleepless night. When it's untiminabu, when it's ya and one on Okokatas or untimina, all these things, you know. And we also can crave your sending honam yen and henny, would very little bitch in the home, sir. And we have puffiness of the iron around the iron, waha, when ye I hano, ubunse, or best of real or pana, we are bunsi or honor. Aye puffy puffy sa like aye yeah he say nipa wanu be our swan ubu wanna say or ye slim so best for then a near chia mumwa. That is the word I want to say, medase. And good. Na ne near chia mumwa. And now you will be so swa. How cry the fan say a WC, so this thing you might not see, but yeah fan say or gana na sibi cry ho ujun so good for ma ubu se pekru. Ujun so good for ma ubu se a tra ehu. There are people also over there, they find it very, very, very difficult to think all the time on your problem. And you see, if I'm sure, OBBR or diabetes, you know, OBBR or diabetes, we need Pamiensa, Edu Mujina Honoma, Bako, our diabetic nephropathy, and your kidney problem now, yeah, come once more. And you see, sacrophone, yeah. Now, let's go to how we can prevent these things. We can prevent it. All these things are yakani nano. We can prevent them. One, what we have to do. If you're a diabetic patient, what you have to do right now is one, take your medication so serious. For a healthy lifestyle habit, we need to cultivate that. A healthy lifestyle habit. Let's take it. Maka, we do salt. Yebeka salt on once and power. And I think so. Let's see to we say we will lose weight, and then you also be physical active. Yesterday I talked about it. Physical active. Let's take note of all these things. A very, very good part. And then we take food that are good for the kidney. And all the time we'll be ano. A year we moja so and no don't so see to we say we be to me a dear baby. Ako. No akwa check his anima video in your answer. So the causes no yaka. Obia will smoke, obia, and also so, only a very good diet plan. You have that problem. Obia will di and chinibi bribe. You can have this problem. Obia one year active, overweight, and obia will heart problem. And sometimes this problem is also in the family because it is in the genes. So when you take it, you will be able, when you are from this family, probability so bit me, and yes, I are not so high. Now let's come to something over here. I would like to say something about food for the kidney. So you get your pen and write something down. Me pacho, ube timi di tofu no ato so amame. This food no ko supermarket and other stuff. Me pacho, ube timi anya sa food ya beba ye screen no so no. Ushe ye screen no so ha. There is a food coming. Ah, sa ye food no. Ukwa ye fenu tofu. Me pacho se, aha, me pacho ini ye tofu no. And you're very, very, very good for the kidney. Very, very, very good. And this food, a patient when a chap coin, Nayan Shasia Nayini, never buy a pa a garlic, a very good cauliflower is very good. Blueberries, a very good for the kidney. Cabbage, a very good for the kidney. Avocado, and he said, you come here kind of pain. Avocado, a very good. Now, you also talk about the oat, oat, a ye. Oat and cassa yetino, yemfe biachra quipa. Kidney beans, yemfechra quai. Apple, broccoli, and a curly, onions, grapes, mushroom, mushroom, bu hornoa, upaimoa, I had to say a son, upaima, I had to say kidney no pepepe. Olive oil, they are very good. Strawberries are very good. Red pepper are very good. Cherries, pepacho, fruit bakubis so ewoho. Ubiti mia a red wine kitin kitibisa but ubiti mi de no so so amame but we very good this fruit a cherries no any tomatoes ohwehwe sa fruit we ya cha kwa you be able to eat it sebe ya ubiti mi aye de be anya aye de bi papa bi pa aye de be a free mo mestre say today I wanted to open up more on the diabetes and then diabetes and the kidney health. I will arrange something. One of the days, you know, a year sort no hormono. And now say one of the day, you know, me person me take care of the kidney, you know, very well so that you really understand everything. And you see, Samuel, you know, yeah, we are shifting back to the how the diabetes also destroys the liver. And we have few that I will leave the platform for us so that we come with whatever that we also want to discuss and other questions, then we are deal with it. Liver, no? Say, the internal organ. That is the largest in your liver, no? Now, liver, no, you need to do so say, a di akutini be prepi ewe ni pebiem because a boyen epa eye na afi so so a store a lot of minerals na afi abua a filter ye ni pebiano that blood the urine the food and everything that we eat you know a boa pa eye and afi so so a control ye immune responses system ninan so a boye pa eye. And the liver also has an important role power your system no na maintain your glucose level in the system ni nyina eboa epa eyi enu nti common disease aya na sometimes it happen so pa no eye disease eye fatty liver especially those with type 2 diabetes you know omo wo sa niema no epa timi nya sa niema no pa eyi na so we ni pa 100 e si ejina ho no mo a omo diabetes you know 70 of them suffer from liver disease. We nipa 100 is one more. Nipa 70 suffer from a liver disease because of diabetes now or more. And unti a better than you sa and yama winna. Now the science comes I say nipano we be bika crabia and our bread and nipano we be bia obesity no sa or junson so I won't say junson and you now a very dark. A very, very, very dark pa eyi. Aha. And any panel su complain or that wano. Aha. Mwano. And unti, these are some of the things that any panel, oh yeah, utimi encounter once you are suffering from this liver problem. So no. Omwa, omwa highly risk pa kesia womoni omwa, omu take excessive consumption of alcohol. Because you know, God is so wise. He is so wise to the sense that Duane Bia would be a nipe Duane taking an alcohol free. Not but I live on a use. And until the moment I will offer another alcohol, there, but I'm access to the liver. then it will just need to spread to the body and you find tipsy or you are drunk. And that is why I say yenko alcohol no, because body na kasa generate ono ankasa na dia bene dia. Obu ha poor diet. Ghana for ye ya anwa mo ye twima kwa to so. Ye twitwa vegetables on ka ho bibia anka ho ye di anwa mo ne makoshrawa. E mo ibebrebe anwa ta ho na e makokito bi ne ta pempem. Poor diet e mo aye medications. Old age, it may be sanya ma win be e de be eba. And we do honor monsoa or ye obesity and the sa problem no e de be eba. Hepatitis C and then obinsusua or what type 2 a ye diabetes and winya sa a ye problem we pa e. And unti so winya sa wo how we ya ubunse wo abdomen no ye free be ascites ubunse wo fubeli no astati airport rudi na e ye kese epa e. I feel susubunse those people. Brain dysfunctioning and sweet me by liver cancer and twist me a setting in these diabetes people. No, their diabetes need to me the a liver not one seminar. Yeah, they have a year can say, a bit me a boy of a year now. So, what to me? I did a year. Obi Babusa say, nay, a quite bear sooner diabetes, you know, fast while was me a year liver no pa a the movement of sugar no by those who system no immuno. Sugar no bad dose or system no immuno. It causes something we call oxidative stress. Sa oxidative stress no, it means say when you be an old free radical say a fee and I say oxidants and wo nip at oxidants and nip at BM or say and ka a filter ni yi free nip at BM. But there will be an imbalance of these free radicals and then antioxidants in the body. The moment it causes that, you know. Ubu wan say the liver tissues no na injuries abaso because if in ewo system ni mo because of aye diabetes ni dwuma dia wa kudie no nti if in gyna mu imbalance of aye free radicals and free radicals nso timi cause cancer ha enu nti ebema o damage the liver tissues no mo ntimi nya dia be enya dwuma yi enu nti se kobasa no a ubu hu se aye there will be a dearrangement of a protein, carbohydrate, a lipid metabolism. No, any nano, not any nano, so I imbalance. And it means say, I feel deba and beba now cause accumulation of fat. A bafina was a ma fat as I say, a ba, but yet we live an inside fat cells. No, now fee as I see a room, I feel double one say, liver no. A generate na fiwa benya a fatty liver. E kobasa anwa, there will be an insulin resistance. E wo nipedwe ni insulin na e wasen keba, ebe gu glucose no so, ema utimidi e ye e jumano. Glucose ni body ni be rejecte glucose no. Oma ni inti minfanya e jumabi. Intu bu mwane se, your body cells, the fat, the liver, and other responses no. Ubon so mwini na abe chungwa mwono. So they cannot take up the glucose in the system for you to get enough energy to use. Now, if you do how be prepared, be aba. And into those people, no, either you have type 1 diabetes or you have type 2 diabetes. Type 1 diabetes, no, but from my last picture, no, mommy, I hear pancreas, no, for mommy, and I'm in charge of it, maybe a war, Hanon. The patch of picture never ban air the pancreas, no. Would you, my dear, would dear, but I couldn't say, produce a year insulin, no, sebaya, bequaco glucose, no, so now glucose now convert it to energy for you to use it to whatever that you are doing. That is why, until I make us a so called that you don't need like heavy food to go and sleep. And nunti that type 1 a year diabetes, if one actually say pancreas, ne that one a year yellow, no, but I say pancreas, ne that one a year yellow, no. Ni juma die baako a wodie pa ne se enko beboa so be produce eye insulin asia ba no produce wi a one type 1 diabetes for mo hawo ni ntie fem type 1 ni type 2 ni se mo pancreas no does not make and I say the pancreas do not make insulin on produce insulin ne kra because of say immune system no attack the cells na ewo pancreas na ade na ye yellow na da ho no mo wa attack no se me ma won produce insulin nko ra enu ti ye kan se ye auto immune condition Na bia mu nso so no, it can be a virus, and then also it can be the genes, environmental factor, and other factors. I bet me a cause that. Type 2 for no so small the say pancreas, you know, it be produce less. Sorry, pancreas, you know, it be produce less. This is produce less, sir. Emwa pai. Nanti, naturally, I say, ekobasa no a intimi amwa either age or physical inactive, overweight, obesity. For ni njana ano, iti mi enya BP, aye gestational diabetes, omo kwa wano, it developed sometimes most of type 2, or we iti mi called cardiovascular disease, bibibi uwa iti mi ebasa, depression soso iti mi ebasa. Iti pamacho, ye babe fe, edwiane bay, ena yebidi, ana kwa ye befasu, before that ye befasu, a prevent ye hupa ba kone se, adia ba kwa wose menu minu she, ne ye ye pa ne se, I will say, Obama, they are saying you work with your healthcare team. If you begin to have this problem, go to the hospital. We'll be able to manage your blood sugar very well. Weight loss. And I think so. A yes, sugar intake, you reduce. You're not physical active. Now you're in the you avoid the alcohol. Now things so medications, people, you want to so I far. You need a grandma said, TNA, a drawing of fire in the one house or the Akomano. Aduane bi ni bi di e beboa e ye liver no mepacho ba ko e ye broccoli ye ma ye ni ko broccoli so pa food that will help the liver. Broccoli is one, fruits and vegetables, blueberries is one, strawberries is two or three, grapes e ka ho, beans, oatmeal maka, fish and so e ka ho e bi, and I have garlic and so boa. Avocado is very good. Olive oil, apple, any beet, any cabbage, and turmeric. And so e boa no pa e ye pa. Citrus fruit, you know, e bit say anka tangerine. And a sani mano e boa liver no pa e ye. And a walnuts, you know. And so e boa pa e ye. And unti said the enwa edisi ye no. And e de besi ha na said ye obia pese o kasafa no obisa se no chichimu nchimu debano. On family, we have 15 minutes to talk to ourselves. Thank you very much.
Okay, Pastor Dr. Eboye, that's fire in your brain. It is a brain. So be what was MBCB, and I say, and we'll be a bit me a day. Abba Abeka near Pastor near Dr. Akin Tinu. So be it was MBCB, you bet me a man is also. So to me, Emma, so I'll bet me a voice out now. Yama crying. You made a pastor, I can't diabetes. I said, my car, your kidney, your liver, home. Put me a boa. Obi, ewa as I say, especially.
Okay, me patch up what you need.
Okay, where do bra?
Pisa se or can oil and one same sense, say a queer movie. Then now live no sooner. You didn't more so a ya nasa, ye be over. You maw and crew for you over Coronabia. But you try salad and nasty for an intuos nor the afla, utimu say won't be play. Ye no no answer ya why they call you more ya nasa.
No, Pisim. Me da say the benefit of olive oil no eh adia ba kwa I will attribute it to